abayoboke b'idini rya Rastafari bubaha ireserasye yari umwami w'abami wa Ethiopia ndetse bamufata nka Mesiya yoherejwe gutabara ubwoko bw'Imana. Uyu mugabo afite amateka maremare ndetse niyo tugiye kubagarukiraho no munsi rero. Ngenda bashikiriza kino kiganiro nk'abandi Breze journalist. Nimba cyagucitse ja kuri YouTube channel gire sabone kugira tuzohore tubana buri munsi nacishije ikiganiro gishashe. Ayirese rasiye rero wa mbere ni umwami w'abami w'igihugu cya Ethiopia yavutse ku yitwa Tafari Makon Ward Mikael yavutse ku itariki 23 Nyakanga mu 1892. Aza gufa ku itariki 27 z'ukwezi kwa gitugutu mu 1975. Akaba yari umukristu wo mu idini rya Orthodox. Yahagarariye rero ubwami bwa Ethiopia kuva mu mwaka wa 1916 kugeza mu mwaka wa 1930. Aho yahise aba umwami kugeza mu 1974 yitwa Haile Selassie wa mbere ari umwami w'abami ba Ethiopia. Ingoma yahererekanywe mu muryango umwe kuva ku bwami bwa Salomo. Haile Selassie ni umuntu wafise ubusobanuro bugari muri Ethiopia ndetse no muri Afrika nzima. Haile Selassie rero bavuga yuko akomoka mu muryango kwa Salomo, nicyo gituma amwitwa intare yo mu muryango wa Yuda. Nicyo gituma rero bavuga ko Haile Selassie akomoka mu miryango y'abami ikomoka ku gisekuruza cy'umwami Salomo yatwaye Isirayeli. Akaba yari akomoka mu bwoko bwa Amla, akaba afise n'amaraso ya Omolo na Gulag. Yavutse ari tariki 23 Nyakanga mu mwaka wa 1892 avukira ahitwa Ejeri Sagoro mu ntara ya Harari muri Ethiopia. Mama we yari yitwa Yeshimebet Ar Abujifar, akaba umukobwa w'umuyobozi waba Omolo bo mu ntara ya Woro. Nyirakuru avyaranye na yari mu miryango y'abagulage na wene. Se wa Tafari rero yari Las Makon Ward Mikael Gudesa, akaba yari umuyobozi w'intara ya Harari. Haile Selassie rero yabaye umwami abivanye mu gisekuruza cyase kuko nyirakuru abyarase Madamu Haile Selassie yari nyirasenge w'umwami w'abami Menelike wa kabiri, akaba n'umukobwa w'umwami Haile Selassie wa Shewa. Ibyo rero byahaye Haile Selassie uburenganzira bwo kuba umwami kuko yari umwe mu bo mu gisekuruza cy'umwami Salomo. Na Makeba umwamikazi wa Sheba igisekuru cy'umwami wa Isirayeli. Haile Selassie afatwa nka Mesiya ku bemera Rastafari. Mu nzira zo kumutunganyiriza ubwami rero afise imyaka 13 y'amavuko, Tafari yahawe akazina ka Tejaz Mache bisobanura ngo umuyobozi w'ururembo. Nyuma y'umwaka wa 1996 nibwo se yitavye Imana, maze Tafari ahita ahabwa umwanya ukomeye mu buyobozi bw'iyo ntara afise izina rya Selassie. Nyuma y'umwaka umwe mu 1997 Tafari ahawe kuyobora agace k'intara ya Sidamo. Nyuma y'urupfu rwa mukuru we mu mwaka wa 1997 nyene mu ntara ya Harari hasigaye atamuyobozi igira, maze ubuyobozi bwayo buhabwa umusirikare umwe mu ngabo z'umwami Menelike. Ntiyayiyoboye neza rero aribwo nyuma y'urupfu rw'umwami Menelike wa kabiri Tafari yahise ahabwa kuyobora iyo ntara kuva mu 1910 kugeza mu 1911. Itariki ya 3 z'ukwezi k'umunani Tafari yahise arongora Menene Asfawe na wa Ambeser wari mwishwa wa Rije Yasu, nawe rero yagomba kuja ku ntebe y'ubwami bwa Ambeser. Umwami Isasu yagiranye ubushamirane rero bukomeye na Haile Selassie ahanini bitewe n'uko iyo Yasu yashaka kuzana abayisilamu mu bwami kandi Tafari yarabanka gusuma. mu gihe rero yarahagarariye ubwami bwa Ethiopia, Tafaria yagiye ashyiraho amategeko atandukanye harimo n'iryo kwirinda indwara z'ibyorezo zitandukanye zakunda kwibasira abantu. Icyo gihe mbere hakaba haranateye indwara nyinshi zitandukanye nk'ibicurane mu mwaka w'1918 yatumye Ethiopia yemegwa muri SDN. Icyo gihe yari kitwa SDN itaraba ONU, kandi atuma havaho ubucakara bwari bwarananiranye aba mu kubami benshi. Byatumye rero abacakara barenga miliyoni 2 baba baharugwa muri Ethiopia, babona kwishyira no kwizana. Mu mwaka w'1924 igihe yari agiraniye amashyamirane n'ubwami, Ras Tafari yatembereye ibihugu byinshi by'i Burayi no mu burasirazuba rero bwo hagati, harimo gutembera mu mijyi nka Yerusalem, Cairo, Alexandria, Paris, Brussels, Amsterdam, Stockholm, London, Geneva na Athens. Aho rero hari yaraherekejwe n'ikipe y'abayobozi bane bari bakomeye mu gihugu. Intego y'uru rugendo rero yari yo gushaka uko igihugu cya Ethiopia cyabona inzira yo mu nyanja. Rero amaze kubona ko rero uyu mugambi we utazogerwaho, yashatse ko yokorana n'abanyaburayi mu bikorwa by'iterambere nko kubaka amashuri, amavuriro, ishengero. Ariko nubwo yashaka ubufatanye, ntiyashaka ko abanyaburayi bagiraho ijambo, kuko yanka ko bokwigarura igihugu ciwe, maze asaba ibigo byose byo mu gihugu ko byogiraho igice kinini. Mu mwaka rero 1928 Tafari mu gihe yari ari ku mwanya uwo hagarariye ubwami yaragwanye n'uwo bitwa Barcha Sato yayobora intara ya Sidamo yari iri mu gihugu nyene cya Ethiopia. Rero niho yashatse no gutera ubwami Addis Abeba, ariko ntiyabigeraho. Mu kubona ko ikibazo rero cya Barcha Sato gishobora kuzagira ingaruka ku gihugu, umwami kazi rero Zewuduti yimitse Tafari nk'umwami w'abami. Ariko abantu benshi ntibabibona cyo kimwe, kuko benshi ntibashaka ko Tafari yaba umwami w'abami. Iki gikorwa rero cyabaye akataraboneka kubera kitabiriwe n'abantu benshi baturutse mu mihingo yose y'isi, harimo rero n'igikomangoma cy'Ubufaransa, hari igikomangoma Udine cy'Ubutaliyano, abahagarariye amaleta barimo uhagarariye Leta ya Amerika, y'Ubuyapani, Misiri, Suwede, Ububiligi n'abandi batandukanye. Hari Selassie rero yashizeho itegeko nshingiro rikaze cyane yaho ryaha uburenganzira abantu bose. Ku ngoma yiwe rero yahaye ibikomeye igihugu ciwe, rero ayongera ahangana n'igihugu cy'Ubutaliyano cyashaka kwigarurira Ethiopia nk'amwe mu matwara yacu mu myaka y'1930. Benito Mussolini rero yayobora Ubutaliyano yashatse kwihimura bitewe n'intambara ya mbere Ubutaliyano bwaratsinzemwo Ethiopia no gufata Ethiopia akayishyira hamwe na Eritrea na Somalia yari yarigaruriye, kandi kuba Ethiopia yari iri mu bihugu bigize umuryango w'abibumbye rero byayiha umutekano ko Ubutaliyano butoyitera. Nyamara ibyo rero ntacyo byamaze, kuko bamwe mu bari mu kanama kari gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye rero kashaka gufasha Ubutaliyano muri iyo ntambara. Nyuma ku itariki ya gatanu rero y'ukwezi kw'indwi mu 1934 Ubutaliyano bumaze kugaba igitero cya mbere kuri Ethiopia mu ntara ya Ogaden, Haile Selassie yahuje ingabo zose z'amajyaruguru maze azishinga ibirindiro mu gace ka Dese mu ntara ya Woro. Yatanze ijambo asaba ku banyagihugu bose yuko bagwanira igihugu cyabo, kuko ngo nta kuntu ikiza cyo bacarabasize hama ngo bakareka gusesera amaraso igihugu. Yabwiye abaturage bose rero ko bagomba kugwana gushika ku wa nyuma mpaka Abataliyano basubiye inyuma. Haile Selassie rero yahaye amabwirizwa atatu ku rugamba ingabo ziwe, harimo kwiga kwihisha ibitero by'indege. Icyo gihe rero Ubutaliyano bwari bufise inkoho n'imigwanire iteye imbere kurusha Ethiopia. Mu ntangiriro rero z'ukwakira z'ukwezi kw'icyenda mu gihumbi majana icyenda na mirongo itatu na gatanu Ubutaliyano bateye Etiyopiya ariko ingabo zo mu majyaruguru zibasha gusubiza inyuma iz'Abataliyano bitewe n'uko Abataliyano batarusha Etiyopiya imbaraga batsinze ingabo z'amajyaruguru maze umwami Haile Selassie yiyemeza kwigira ku rugamba agatera ingabo z'Abataliyano aho zari zikambitse mu majyepfo ya Tigray. Icyo gihe rero ingabo ziwe zaratsinzwe zisubira muri Dicey nyuma yo gutsindwa le Haile Selassie yagiye wenyine mu masengesho yo gusabira igihugu ciwe kigeze habi mu rusengero rwa Laribela aho atatinya kuba yafatwa n'Abataliyano. Nyuma rero gutsindwa no kunanirwa kurinda umugwa mukuru wa Addis Abeba byabaye ngombwa ko ibikorwa by'ubwami byimurirwa mu muji wa Gor kandi umwamikazi Asfawe n'umuryango w'ibwami wose bahungishirizwa muri Djibouti bakomereza muri Yerusalemu aho umwami nawe yahavuye abasangaye. Inama rero y'umuryango w'abibumbye yateraniye i Geneve mu Busuwisi yiga kuba Haile Selassie yasanga umuryango wa Yerusalemu maze yanzura ko agomba guhunga n'umuryango wiwe ariko abantu benshi bagwanya icyo cemezo cyo kuba ubwami bwa Etiyopiya bwahunga umwanzi. Haile Selassie rero imbere yo kujya mu buhungiro yahaye uburenganzira umubyara wiwe imuro Haile Selassie bwo gutegeka mu mwanya wa wiwe maze ahungira muri Djibouti mu mwaka w'igihumbi majana icyenda na mirongo itatu na gatandatu ku itariki z'ibiri z'ukwa kabiri. Itariki rero zitanu nyuma y'iminsi itatu umwami yahunze Marshal Pietro Badoglio yayobora ingabo z'Abataliyano zerekeza ya Addis Abeba iberekeje ya Addis Abeba maze Mussolini yarayoboye Abataliyano atangaza ko Etiyopiya ibaye intara imwe mu ntara zigize igihugu cy'Ubutaliyano. Victoire Emmanuel wa gatatu ashyirwaho nk'umwami mushasha wa Etiyopiya. Nyuma yaho umuryango w'ibwami wa Etiyopiya uhungiye wagiye kuba muri Palestine bahava berekeza Yerusalemu gutura Yerusalemu rero byari bifise igisobanuro kinini nk'abantu bakomoka ku gisekuruza cya Salome kandi bo mu muryango wa Dawidi. Bavuye ku butaka rero butagatifu bwa Yerusalemu bajyanwe kuri muri Gibraltar. Umuryango rero w'abibumbye wahaye umwanya Haile Selassie yo kugeza ijambo ku nteko y'umuryango nyuma y'uko ahunze maze icyo gihe rero uwari ayoboye inama ahamagara Haile mu cyubahiro nk'umwami maze Haile Selassie ageza ijambo ku bari bagize iyo nama n'ubu rigifatwa nk'ijambo rikakaye mu kinyejana cya mirongo ibiri. Byagaragaramo rero amajambo yo gukunda igihugu no gushaka kucyitangira ndetse no kurwanya ubutegetsi bw'igitugu ku isi yose. Ijambo ryiwe rero mu muryango w'abibumbye ufatira ibihano byatumye umuryango w'abibumbye ufatira ibihano Ubutaliyano. Haile Selassie rero yamaze mu buhungiro imyaka itanu mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu myaka yose rero yamaze mu buhungiro yakora ibikorwa byo gukangurira abantu gushikama bagahangana n'Abataliyano kandi ko Imana izobafasha. Ubukangurambaga yakora bwakomeje gutuma ibihugu byinshi byo ku isi bimufasha cyane ibyemera abakristu maze mu mwaka w'igihumbi majana icyenda na mirongo ine bishyira igitutu ku bwami bw'Ubutaliyano ngo bave mu gihugu cy'abandi. Kuva mu mwaka w'igihumbi majana icyenda na mirongo ine na rimwe Haile Selassie yatewe inkunga n'ingabo z'Abongereza, Abafaransa n'Ubudage batsinda ingabo z'Abataliyano zirukana muri Etiyopiya maze Haile Selassie atangura kwitwa intare rero mu muryango wa Yuda. Ku itariki cumi na zitanu rezo ukwezi kwa gatanu mu gihumbi majana icyenda na mirongo ine na rimwe Haile Selassie yinjiye mu mugwa mukuru wa Addis Abeba nyuma y'imyaka itanu ari mu buhungiro ageza ijambo rye rya mbere ku banyagihugu ryari ryuzuyemo amagambo y'Imana. Yagira ati uyu munsi ni wo munsi twatsinze umwanzi wacu ariko ni tuvuga ngo twishimire mu mitima yacu nta bundi buryo tugomba kwishima butari nta bundi buryo tugomba kwishimamo ubutari umugahore mu guhora ikibi ku kindi. ntimwifuze rero gukorera abansi banyu ikibi nk'uko babidukoreye kugeza ku munota wacu wa nyuma wa nyuma. Mwiyiteho nimukorere Etiyopiya yacu ibishimisha umwasi wacu. Haile Selassie niwe yabaye wa mbere umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ubwa mbere ukimara gushingwa, akaba ari nawe igitekerezo cyo kuwushinga cyaturutseho. Haile Selassie yatanze ingabo ze mu muryango w'abibumbye zagomba gucunga amahoro muri Congo, kandi Haile Selassie yagize uruhara runini mu bwigenge bw'ibihugu bya Afurika. Mu mwaka w'1974 tariki 12 nzero, Haile Selassie yapfunzwe n'ingabo zakurikira igikomangoma Asfa Hussein washaka kumuhirika ku butegetsi zari ziyobowe na General Amani Michael Andom yakomoka mu gihugu cya Eritrea mu nzu yakoreramo division ya kane ya Dizabeba, ndetse umuryango wiwe ufungirwa mu nzu y'iharari. Ubuzima rero bwiwe nyuma bwa Haile Selassie yabumazire muri gereza n'umuryango wiwe wose. Abatari barashatse rero ubutegetsi bwiwe bagiye bikiza abantu bari bakomeye mu bwami bwiwe buhoro buhoro, aho abategetsi bakuru 60 tariki ya 23 z'ukwezi kw'icyenda mu 1974 bishwe atarubanza baciwe harimwo n'umwuzukuru wiwe. Umunsi ubwo bwicanyire bwabereyeho wiswe uwa gatatu w'amaraso muri Etiyopiya bwakozwe n'uwari yafashe ubutegetsi ariwe igikomangoma Asfa Hussein yashaka kuba umwami akarangiza ubwami bw'umuryango wa Salomo. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu itangazamakuru rya leta ryatangaje ko umwami acyuye igihugu Haile Selassie yatanze itariki 27 z'ukwezi kw'11 azize kubura umwuka nyuma yo kubagwa udusabo tw'intanga. Wari ashinzwe kwita ku buzima bwiwe yamaganye kure ayo majambo avuga ko guverinoma ibesha ku mpamvu y'urupfu rwiwe. Avuga ko umwami yishwe kandi ni nako abantu bose bari bakimwubaha bizera ko kugeza na n'ubu. Ku mugore we umwamikazi Afsawe Haile Selassie yabyaye abana 6 n'ubundi mwana umwe yari yarabyaye ku mugore wiwe wa mbere Artaech ariwe Roman Newark. Abemera rera Stafari bemera ko Haile Selassie ariwe yatoranyijwe n'Imana kuzarinda ubwoko bwayo, aho muri Bibiliya byanditse muri Zaburi ya 68 ku murongo wa 31 havuga ngo Etiyopiya izozamura amaboko yayo ku Mana. Rastafari rero bituruka ku izina ryiwe yari afise ataraba umwami, ariryo rigizwe n'inyito yahawe n'umuyobozi w'intara Rasi bivuga ubuyobozi bw'izina ryiwe bwite Tafari. Iyo myizerere yageze muri Jamaica mu mwaka w'1930 kubera uko Haile Selassie yagaragaza gushaka kwishyira no kwizana kw'Abanyafurika bigenda bikura kugeza ubwo bibaye ikintu kinini icya kwitwa idini. Haile Selassie yafatwa nk'uwatumye n'Imana kuyobora Abanyafurika mu bwigenge no gutahuka kw'abahejejwe iwabo. Kuba yitwa intare yo mu muryango wa Yuda, umwami w'abami yoherejwe n'Imana abikomora ku kuba ari uwo mu gisekuru cy'umwami Salomo. Izi nyito zemera urwa n'abemera Rastafari nk'icyemezo ko ari we Mesiya yaje bivugwa mu gitabo cy'ubuhanuzi mu Isezerano Rishya bivuga ngo umwami w'abami, ubuyobozi, umuyobozi w'abayobozi. Intare yo mu muryango wa Yuda ikomoka mu muryango wa Dawidi. Imyemerere ya Rastafari ihaye icyubahiro Haile Selassie nk'umutagatifu. Abarasta mwese aho muri Peace and Love, uyu abashikiriza kino kiganiro akaba ari Breze Journaliste nyimba cyagucise singira kuri YouTube channel ya Breze Journaliste Gregem partage hamugire na sabone kugira buri munsi nzo hacisha ikiganiro gishashuzeho rubona notification. Stay tuned kuri Breze Journaliste. abayoboke b'idini rya Rastafari bubaha ireserasye yari umwami w'abami wa Ethiopia ndetse bamufata nka Mesiya yoherejwe gutabara ubwoko bw'Imana. Uyu mugabo afite amateka maremare ndetse niyo tugiye kubagarukiraho no munsi rero. Nje ndabashikiriza kino kiganiro nk'abandi Breze journalist. Nimba cyagucitse ja kuri YouTube channel ugire subscribe kugira tuzohore tubana buri munsi nacishijeho ikiganiro gishashe. Aireserasye rero wa mbere ni umwami w'abami.